nkizana umugore ubwa mbere cyane ari umuntu w'umunebwe icyo gihe umukenyezi wanje yama kugasuka ka wenyine icyo nakora kwari gushika ndamuha amakofi ntashe kubera n'isi yose nategerezwa gushwana n'umukenyezi muri icyo gihe abana baca bambare baca babwira nyina ngo mama tujane kujyama ngo paparaje kubera n'ukurima naho umugore yarima wenyine nta kintu na kimwe yagaba mu rugo ibyo yarima nije nabigaba kandi yategerezwa no kubishora ndabijyana mu nzoga kubera umukenyezi yakora wenyine kandi nkama ndiko ndamuturubika nongera ndamukubita haragize igihe urugo ruzimangana ndabura ikintu na kimwe noba ngishora ku rugo bimwe naho ranshora birahera ubukene buba buteye mu muryango gutyo ntaragapatalo nari mfise impuzu zose zari zarampereye ko ariko mugabo naguma nihagarara ko ngo ndi umugabo kandi ubugabo bwarampiranye niho nahava mfata ingingo yo guhinduka ariko mugabo guhinduka ntibyanyoroheye maze guhinduka icyo nakoze natanguye gufata isuka ntangura gufasha umukenyezi kurima mugabo icyo nahereye ko gikuru nahereye ku kugabanya inzoga ndagabanya kaboregwe jewe rero unanje naje ndashimira Imana kuko ubu nanje ku mutima ndumva yuko merewe neza nduhutse nkumva yuko mfise amahoro nahadije nashwana ariko sinashwana ari uko nanjye numva mfise amahoro ku mutima ishobora kuzoboneka kuko ubu ubutunzi bw'urugo turabukoresha neza turategurira imigambi hamwe dushobora kuzorangura udufuranga tutubonetse tubonetse naho twaduke turamenya ingene dushobora guharurira kazoza n'ingene n'iyo dushobora gukoresha
je kugeza ubu ndavye ingene mbayeho afise amafaranga ndabimenya ari umugambi akora arinda kuwunjisha ko byose akabikora ndabizi ariko kare nta mugambi wiwe yigera ambwira byose yarabimpisha kugeza ubu naho haba ari nk'ingorane zadutse ari nk'ibintu nyine bisaba nk'amafaranga ndashobora kubimubwira ingene bimeze akamenya ingene abyifatamo nawe mu minsi iheze nta kintu cy'amafaranga cyose narutanga ngo ndacisha no mukaba
jiwe niyumva neza kuba narahindutse kuko mu minsi iheze nk'ubu utwicaranye n'uyu mufasoni wanjye ntibyashoboka yuko dushobora kwicarana ngaha ngo dushobore kuganira aha nk'aha umwe yaba ari abahigi undi ari abahigya ndetse nk'ubu ubu nta kindi twaba turi ko turakora kwaba ari ugutukana ndabona yuko umugore hamwe naho ndamubona akantera isoni kandi ari uwanjye ubu ngiye ndabona yuko ari umugore nk'abandi kandi ateye igomwe ikindi jiwe ni ukongera ko nuko ntarahinduka nk'ubu abana batoko babuze kwicara impande yanjye bambona nk'igikoko nicyo gituma rero jiwe uwombarira yuko nariye umuti mbonye twibaniye neza n'umupfasoni w'iwanjye jiwe ntacyo byombwira kuko nawene arabye iyo navuye n'ingene nari mbayeho akaca abona ingene ndiko ndatera intambwe uko biri kose nawene azubiraba atebe abibonere ko akarorero nawene ahinduke abone yuko kujya inama n'uwo mwubakanye ko bifise akarusho mu muryango
cengaha intana n'umubabaro cyari byinshi cyane cyembere harageze n'igihe cy'uko haba ku rwego rw'ukumengo nofuma nomuka ikintu namushingira kw'intahe gusa cyonyine bwari gusambanye n'ikintu cyo kwiyiba mu nzu udekana ko bica bijyana n'akaborego kandi ngaho ntibamucumvikana ngatoye mu nzu
nari mu bupfu cyane rwose aribyo byantera rero kurarayo inzoga nanywa nyinshi niyumvira ko ari nje ngaba muri byose ata kintu na kimwe umukenyezi afise ku ruhara umugabo mu rugo ni perezida kuko ni wagaba ni wa kontrola byose biri mu rugo rero uyu nce gituma namufata nkuko mbonye kuko yari ameze nk'umushyumba wiwanje muri iyi nzu urumba nta guhuza kwaba ngaha twaba nk'abantu bibikoko twashobora kumvikana cewe maze kumba zijya nyigisho tukamara kuvugira hamwe twese icipuzo cy'umuntu nge nari nge nameze cewe hajya uhereye kijya gihe cyace bimpindura ero yarabishimye cyane ko nahindutse nkuko yabivuze aha abamazi abinkwi abiki icyo ari cyo cyose ndagikora ntarabye ryazi na rya perezida
niho nababwiye yuko ariho nakiye ntangura kubona yuko byose bihindutse icyambere nyene cyayo mafaranga byose nabona aha ifaranga cyewe ribikwa icya kabiri impuzo zaciye ziboneka ikindi cya gatatu urumva ye kwabaye guca nyene yoherereza ko ari byo kuri icyo gihe ikintu uteye cy'amabanga yabuba